Ichi chimbo ndeche vakuru vari kufamba vachinyepera mhuri yeZimbabwe.
Obert Nyarara nyese venga nozvairo nozvairo sivanda Nyarara nyese mari vanozvairo vanozvairo murikuita zvamunoda Nyarara mari achiona mino zvenyu wewe.
Snipers that were planted around Harare.